ingia basi kwa gari. Wewe utakapo mheshimiwa ingia kwa gari. No, 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 order me.
No, then keep quiet.
Ingia, ingia.
Keep quiet.
Aya, what is this?